usaluthando lethulela ukulkhande sajisejela hala hop chalu yazi kuthi njengoba ngilapha iqiniso lenkulu elingiphushayo ngali ngiyathemba uyazi kuthi iqiniso lothando kuphela mina nginikhulumelayo ngali ngakho
Lana, I'm feeling good. Come on, let's spin this song. Tune your ears, you go to my scene. I'm gonna make it.